Eda etwa toɔ ɛwɔ afimu ne nyinaa mekyerɛ 31st night ya nsɔrensɔre ɛfa saa kwanya no soɔ ɛde yɛ asɔre ɛma ɔmanfoɔ ɛma wɔn bɛbɔ kyenku ɛde gya saa afimu ne nyinaa kwan no ɛdu saa mmere yi a nkɔmhyɛ ɛna ehu amane nkɔmhyɛfoɔ dodoɔ na ɛna ɛtae hyɛ nkɔm ɛfa ɔman no ho na ɛno na atenka kaseɛ ɛne ɔsɔfo Elisha Owusu Akyaw ɛtwetwe nkɔmmɔ wɔn no nso ɛhyɛ nkɔm sɛ afi 2020 abato a ɛbɛkɔ soɔ ɛwɔ manmuɔ no mente me ho ase ɛbɛma ne hunum so ɛwɔ mu a wɔkyerɛ sɛ abato no kɔ nawie a ɔfa adi kan no ɛyade a MPP amanyɔkuo no ɛna ɛbɛdi nkunim na ɛba saa nso a ɛbɛma NDC amanyɔkuo no ɛnte wɔn ho ase wɔde bɛkɔ court sɛnea si afi 2012 no mu no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛbɛyɛ
abato no ɛyɛ first round ɛna ɛbɛwini na NPP ɛna ɛbɛwini ɛyɛ first round afro barometer for na kasa mani numa kasa dan me nim ne ɛbɛsi a menka so mo de na yɛ dro because from that time on kind of 2020 ɛbɛtɔ aba no so many things bit ma happen but me me who to say NPP ɛbɛwini first round but adia ba ko am ho ɛnsɛ me ho tuntum na me sɛ hu afi wei sɛ ɛwɔ ni image no a meka sɛ ɛyɛ from Jerusalem to Ghana me hu sɛ ni image no ekuta resemblance of 2012 nema bi esisi 2012 ye like to bit ma happen because ɛne ni nyina akuta ɛyi kwepɛ enti ɛkyerɛ sɛ sɛ ɛba wo di kɔ saa de no sɛ na kyerɛ sɛ ɛba ne saa na sɛ MPP win the first round a NDC for ntia sɛ ti sɛ ne happen 2012 na hɛ ɔmo ntia sɛ ɔmo so ba akize krono aba ne saa kan ofini ma hɛ saa de no ɛna ɛbɛ happen ɛma ne ɛma tuma sɛ
ɔpɛnyi saa de futuo ɛkɔ ma sɔfo nyina sɛ afi 2020 year ɛwɔ mu yi ɛyɛ ade a ɛmu ba bɛyɛ den ama wo yie pa nti wɔn hwɛ sɛ wɔbɛgyina pintin ɛwɔ nyamesu mu
2020 asofo enyina ye asofo enyina ye a year of contention between nyame asofo ene me fan say obonsam ene asofo mpa o mu firi nyame enti afi no ense da nye beta sa enti say oy asofo na say wa mu ani anaho na wa mu ani amere a ense da nkoyi enema bebere betu matoto